Nara Majo Karanga, Zinaro Rima than the Uro, the Adia, I won't to wow. Namajo Karanga, Rima than the Uro, the San, and we are my video, my children than the Uro. And when I will whatever is over Kobidi, whatever is the one, Honya Maragoraga won't really been a badge, or in Agarajuam, I indeed to you, among Kalandui, Mawina would it do? Ah, and Sanga, Murinjian, please, Jujiani. Kumasangalala moyo undo ufubi ni manene ni mubweleza bweleza kuri moyo undo ufubi osama utengera kwa mbili moyo hey ine sanga bangiranga yatanchaka chimene ai ne message bwezi chatachaka chimene ai abale tazisiani zinazo zimene simungazwanga control zisiani zikhale mumwemo zimemukhoza kuzikonza tenti zikonze koma zimene it is out of control simungathe kuzipanga control generally yose tatiye zimezo tizisiye koma nyengo ngati ndi azisangalalo nyuwele Christmas ni nthawi ya chisangalalo osama kito zitengera kwa If my double end, I will go and go apart. I indeed do. I can't cast you change your menu. Man wouldn't do it. Do it. I want some money and do it. Do it. Assist. Ajimwene lijani, tokondelani, tazisangalalani moyo ngo ufubi, mkazafa mwafa, palibeso moyo wabulaezi. Ndo mweo basi, kuma ujaivila, kuma usangalalida. Kujaiva, pakanema wa MBC. Ndeni unena kuti, nyongo mene, tisipunzilabo zwiri zingabo. China, Chimetana kupunzira nchakuti pametu kondwa nyongo mene ya Christmas yazi sangalalo za nyuwele tientu kondwele ndi msinku watu ndi size yatu ndi mtumba mwatu mene muliri tisagire mwa over ena magiro overdose zikondwelelo mapeto wake dzikati likafika January maliro maliro hey nekuno hey nekuno fundi dzipe mwazia mbadala munapanga pulani yotani maringana ndi mtumba mwanu mene muliri Nati matengeka kutai kwa ujeni, naona kukula wa magreti follow. Ineso ni wawisa magreti follow, nyugo mwanga, iwo lindama ya magreti follow. Iwa nga nuri ndama super tipi, kalenga super tipi wako sungunuwe Twitter zi umwe, usizirisa yu filiji umwe. Usa futika na omo yu yae, osa kopela za ntuwena. Uti yae, huku naona wanjinga, anabweta nkuku follow kwa neba. Na neso nukatenga nkuku follow. Mwinazo ndama za nkuku follow. Musa rengele zojita za ntuwena. Iu ni size yanu, limit yanu, kabezede kanu, Tashida ni munga, mene munga shitile. Muono ni kwa hindi drama ya ngai. Nikupeza kwa ngaku. Malinga soma budget a January. Kwa hindi sangalele motani. Osa gita zoko pila kupila. Ia. Namangu. Hata nza trapila kunyanja. Iwa. Yoko kufikisa kunyanja utasipo tulibe. Uta. Niko tenka katabila. Katabila wa December. Iku ila mene yo. January ilu sitidimba. January sitidimba. Kena katimba. Mulo welele kwa mbu. Yambu yangu. Iwe. Ndo welewa ja. Zozi ambada. Ngani ndimeneyo tieni tikondolere mwa bajeti tikondolere reasonable tikondolere mosa kupera anthu ena kuti awakutere ineso ntere awamwacha kuti ineso ndena amakamwa dzimene samwamwa nyongo imeneyi pana kudzimbidwa mbana kusasa pagulu mbana kwanyamwa muili bala akuti aonerawo akumati dzokuma dzokhanganidza green ena akuma dzokuma dzokhanganidza pinki pana kusadza nazo zone by the way ine kanthawi kanga pano mkochepa ineso ndinali ku manyaudings ndulule na ineso ndinali ku manyaudings ndangoita moti zwe kuti tamata tachira ni uyi mashiruwo ndibwera 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 ndito kani yake ndimeneyo Christmas ndine nangoti ndi ngochita kupereka moni komanso kucheza nanu kukondwa nanu komanso kuti tionikirane ziwiri zingapo zokhonzana nthawi imeneyi ya Christmas ndikhupati inu zonse zili mchimake kaya muli kunyumba mwangokhala kaya mukundionera ndithu mukugulanza nina lake ndikhupati zimene ndayankhula ine pano tatolapo ziwiri zingapo chinanso chofunikira kwambiri tatiyeni wametu kumaliza chakachi tikhale ni moyo wokhululuka Ena feti ndi adani angona gona adani na ndazibare yatu azinzatu mafrenyo zidataka legazi mafrenyo panopa tili moyo shikwiri gidi o kala moyo o da ndi antu mosa kala buino o kofesi ukamalo wa antu yote uyo sadamu afika habari tuushita morani tikamalo wa chakaya topano tuone tetu za kurugira amene adari pshinja komanso ifeso di kurugira njitu amene adari pshinja komanso wanso di ifeso amene pshinja antwena di present hawi iwoso njitu makurugira anu azienda mbazo sezuri kudikodi moyo uzienda motani kuruga ndi wafunikira kwambiri tieni za mbuyo zosakawi inorizisie pamene tukutamangira kulowa chakaira kia sobano tieni tipange zimenezo komanso ngati sizi naende chonde 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 ngati chakaino sizi naende sindauri ya kama wasizie
kusinta ya ngazina vuta takachino ndoti chakaja mazi vuta songati ya moyo umatha kusinta ambuya amathokoza zinthu zinthu zimatha kuyenda umadza simba lokoma tieni tinowe chakayetso pano ndi moyo ndithu wakani chikhulupiriro komaso kidatiro kuti ine sanga zienda ndithu mwa ambuye zienda zimene zizi zimezi maguzika guzika zija zienda mchaka chetso pano osalowa ndi negative attitude chakayetso pano zimasokoneza zinthu koma kama chakayetso pano ndekuti olewe ndi ndidi kuti basi apa ndi duda ndi pusha ndi hasula ndi gugu ya magobo ineyo pana zinthu zitani kodi ziende ndimene mwana akulowera chaka chetso pano osaiwala ambuye patsogolo kuti zonse ziende bwino komaso kumacheza bwino ndi anthu ehe ehe pamene popo kumacheza bwino ndi anthu ena ndi fantudzu iya 2024 change zikhala bwino ndi anthu kucheza kupanga network ndi anthu zofunikira kwambiri kuyotsa ma attitude hey ne ine nambadwa kuya kuya anakuza nda efesiti makuya bwa munango badwa kuya kuya Iyayi, umamwetulira kwa anthu, umacheza kwa ndi anthu, umashakana kwa ndi anthu, nthawi imakhandi mene you reflect upon your life. Zaenda bwanji chaka ichichi, chaka cha mawa kuti ndiyendetse motani. Tieni tikonde abale, tikonde anansi, tikonde anzathu, tikonde amunathu, tikonde akazathu, tikonde ogwira nawo ntchito, moyo udzakhala ophweka, tikatsogoza chikondi patsogolo. Ine bwanji munthu wale kuti ndifumuke. Kanthawi kangana ne kochepa basi nikhupa kuti munthu muyende kupatsa niwu kwakwana nyengo imene ya Christmas tiye tikonde moyenerera Yesu sifeyoyi chonde Yesu sifeyo ndiye tisakire ma overdose tikonde masaizi athu kulingana mthumba mwathu masomo eti kukonda tiye tigawane zimene tinazo ndi anthu ena ine dzina langa ndi Abena Chidzanja koma bekete kufunani Christmas yopambana komanso chaka yetso pano chimene chikudzachi chopambana ndikusiyani mukujaiva DJ funga hili osebasi Yama jivings Hey, see you, see you, see you I'm not falling, yeah I'm not falling for four I'm not falling for more Kolola ana anga ni Mwini wa nyumba yanga ni Mwini wa ntima wanga ni Ni mozi, yeah, kabas Mulamu wa bale anga ni Bongozi wa mai anga ni